single mother, umbalisi. Sahlala sikulockdown sonke sihlezi kungela lutho esikwenzayo. Then I decided ukuthi kungaba neproject yini engayenza. And I thought of the poultry. And fortunate enough, we had told our profits ukuthi lami abantu abami baye esikolo. And I keep myself busy in lokho ngisebenza, ngifunda. I have learned so many things. So nxa singafuya inkukhu ezinye sizithengise ezinye badle abantwana. Singakhe isilotho somdaka siqalise. And now that is nasengifundile. Lami sengisiyafunda futhi nabantwana. Ibizo lami nguRosemary Dhliwayo. I'm a single mother. Ngumbalisi. Ngacabanga ukuqalisa i-project ye-poultry ngo-August sihlalile. Sahlala siku-lockdown sonke sihlezi kungela lutho esikwenzayo. Then I decided ukuthi kungaba ne-project yini engayenza. And I thought of the poultry. Sengake ngathengisa ezinye inkukhu. Ziyanika civil profit nxa ngizithengisa. Ngiqalise nge-50, ngaqalisa zisifa, but ngafunda. Ngilokhu engifunda ngangena kugroup yehamara. Ngilokhu engisizwa abanye bengifundisa lami. Angizange ngayenza i-agriculture eskola unfortunately, but ngokufundiswa ngabanye kugroup yesaso yehamara ngafunda. Ngazakhula inkukhu zami. I realized ama profits more than 100% ama profits engawa realizeayo. Ngabuyela futhi kuhamara ukuthi ngithenga konke le feed. Nxa ngithenga inkukhu zami ngihle ngithenge konke le feed from one place ukwenzela ukuthi ngibone ukuthi zikhula njani inkukhu zakhona, konke le feed yakhona kuhamba njani. So ngingakhuthaza abanye ukuthi labo benze i-project yami. I-project encane engiyiqalele eyadini lokuyisilugunyana konoko okuncane. I hope with time ngizabe ngilokhu engikhula isilugu lesi sizagcwala naso one day. Ngilokhu engikhula ngisenza njalo ngithengisa. Fortunate enough, ngiyathola ama-profits ukuthi lami abantu abami baye esikolo. Nami kuyangincedisa kokukhulu lokudla. Siyadla, siyathola ukudla, siyathola imali. And I keep myself busy ngilokhu ngisebenza, ngifunda. I have learned so many things ngokufuya inkukhu, nokuthi zifuywa njani, zifunani. Ngilokhu ngifunda, it's a learning process though. Ngiyabonga kakhulu amara lokudla kwabo ukuthi kuyayenza ukuthi iy'nkukhu zakhona zikhule. But then with this now i-project le eyakhathesi angazi ukuthi kushoda ngabe. I hope zizaphakama, hopefully zizaphakama, ngoba I'm just glad ukuthi khathesi ku-Facebook yami sengisokungani kuyangijabulisa ngoba azisekho eziningi ezifileyo, ziyakhula ziziningi. Zabulawa yini umqando? Kunomqando nyana owaba khona zifika zanyathezelana zafa ezingu-3 to 50. Ngakhathesi lokhu sile namba ye-47, which is good. Bengikhangelela ukuthi nazo zizakhula ziziningi, so kube kuhle ngoba the previous lot wafa 8. So bengibona ingani sengingani ngiyafunda, ngiyangcunoza ngijani. Ezikhathesi zigcwalisa 4 weeks kusasa. Ayi, ngiyathandaza ukuthi ziphakame. I realized ukuthi i-project ibenginika, bengithengisa $6 inkukhu enye or 100 rand. So bengithola imali ngingazange ngashishinika ukugijima ngisiyalelane. But zingavuthwa kuhle, you realize imali enhle. Imuli iyancedisa nabantwana besikolo labo abayenza agriculture labo babuya lokhu namhla sokumele sizinike umuthi sezilamalanga angaka kumele sizinike umuthi la manzi bakwazi ukuthi amanzi kumele ahlale eclean sonke isikhathi amanzi enkukhu kumele zihlale zithole amanzi ahlanzekileyo kumele zidle sonke isikhathi since zingamabroyila zidinga ukukhula asipraying ukuthi iprojekthi leyi ihambe uma ngomuntu sikhule lathi sicine sesigcina 1000 or more sithole iland somewhere else siye sigcina lathi sibe lokhu ze kungabi nokuma lokhu siproducer lathi sinceda abantu lathi sincedakala definitely ziyasisiza kuyaphungula umama so hhayi ngiboni ngani lam esikolo ngizafisa ukufika ngiyenze iprojekthi yenkukhu abantwana besikolo labo bayenze siyenze sonke senze iprojekthi since esikolo ngimfundise mgusbe le-feeding program so nxa singafuya inkukhu ezinye sizithengise ezinye badla abantwana so that would be a wonderful thing ukuthi nje isikolo sakhona sincane kodwa singakhi isilophi somdaka siqalise ngezingu-25 So now that is nothing fundi. It's clumsy, it's funda futhi labantwana.